Still sound right? mbowe tshifhinga miloro i tshi senda masa ḓuvha vhubvoni u wedza hayo ndi tshikundwa ḓambuwo nda xelelwa nga zwinzhisa tshisima tsha nḓila nungo dza maṱo dza mbumbureya swiswi ḽa tshandula dzenga na muḓi nḓila nda ṱanga ya tshilendele tshisandwaho nga sumba nḓila zwanḓa zwo kongonyala vhuyo ndi sa sumbi bikoni nda katana sa dongololo nga mafuvhalo a mbilu a tshi kwama zwipfi zwanga nda shanduka sa khalaṅwaha thavha i tshikundisa u fara tshova zwivhuya zwi tshi balangana sa makole zwanḓani zwanga zundeni nda kana mabokoliko khonani ya zhalabaniwa nḓala na ḓora zwa kamisa nyofho ngoma ndi tshi ṱhogo vhambela mbiya danga u tika ndi nyombo naho ndi maḓuwa kha vhanzhi ndi zwa mbona tsikidzi a si zwa mahasi ndi tsheni ndi bulevo ndi pano ndi muyeni maramanga a na zwiya keledi dzaka ni ndi sa gale mathomo ne e se selelo sa kgoranyo ya meno e le sela sa o gagola pelontswa mmele o patagane le mowa mathomola le tsietsi dimpharafere e nkaparetsi e nsu kobo ya lefatshe ya ntlhabela ka mahobi ya mephemola keledi marang a lone ka aramela ya ne e ka diga le se le pereine
survive them, they felt tougher. Felt like those demons in the shadows grew stronger. In the shadows, their claws grew sharper, so they can dig in my flesh deeper and harder, and snatch the life out of my soul harsher. In the shadows reside a different demons, and in the palm of this demon called depression, set my soul uncomfortably. As if it really had to feed on me inevitably. Then I had to be head to head with this other demon called anxiety. Anxiety which seemed always and ever ready to feed on my body. A lot more other demons just kept on drowning me in the lake of sorrow. The desire of death crept into my life, or the fear of leaving got me all hollow.
Zonke izingqinamba nezigigaba zempilo kubo bonke ubuhlungu nokujula kwakho ngiwubonile umusa kaNkulunkulu bekungumusa wakhe ukuba ngihlengwe kulobu bumnyama ngabe sengiyabona ukuthi njalo emva kwezimvula liyasa zonke izinyembezi osikhalile uzwa ubuhlungu siye sigubuleke makuthwasihlobo emagedangweni emimoya eminyama ebumnyameni ngahlengwa izindlela zami zakhanya ngoba kuzo zonke iilingo angikaze ngalingeka.
From the shadows.
obunjima obutandumu engenalo chantolwa obunjima obutandumu engenalo chantolwa uniga I tizio ya koyonge uniga I shikatisa koso
I'm not a child. We'll be right back. chavase tout de toi. Et vous fous non si bon non, si vous pilez. Si chavase ou maman ou dada ne salayas. Aïe, si chavase ou maman ou dada ne salayas. Si chavase ou maman ou dada ne salayas. Javazo, mama, no, dada, nezalayazo, nezalayazo.
Did you feel the same? Was I ever Tanda we na dale Oh, Cause the earth is inside.